Reka nsubire ndabaramutse ntongera nambara n'ikaze banywanyi bacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV uyu n'umwanya makuru yutageze ko ariko aragaruka ko cane hirya nino nga mu gihugu c'u Burundi ho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu birabana n'umutekano ariko nanone tukababwira n'amakuru ari kuvugwa muri politike ngibihe u Burundi bwo buriko buracamwo muri uyu munsi bivugwa yuko byatanguriye canke byatewe n'ikiringo ca gatatu c'umwisi Pierre inkuru nziza ikiringo kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro icyo kiringo akaba ari cyo kiriko kiratera ingorane abarundi bariko baracamwo muri uno munsi ariko nanone muri ubu ngubu bikavugwa yuko oba hari abandi barundi bafise iyindi nyota yo kuba babandanya umugambi mubi wo gutembagaza ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye bimwe bamwe n'abandi bavuga yuko ibyo ngivyo bishobora gukwegera u Burundi nk'ivyahejeje kubushikira mwaka 2015 hano turababwira amakuru avugwa muri kahise ku Burundi ariko nanone tugende turabisanisha n'ibiriko biravugwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi ku karwi ko bagashaka gutembagaza president Evariste Ndayishimiye ndetse n'ivyo byaragiye birashika mu myaka iheze ku ntwaro yo Miss Pierre inkuru nziza hari ibinyoma ubundi bine bihambaye cyane ubutegetsi bwa Petero inkuru nziza bwagiye burakwiragiza iyo hari hageze igenekerezo rya 13 rusama ibyo binyoma bifise intumbero yo kwiyeza no gucanishamwo abarundi ikinyoma ca mbere kivuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi kwa 13 rusama mwaka 2015 ari babandi bagombye gutembagaza ubutegetsi bwa president Ndadaye mwaka 1993 ico ni ikinyoma cambaye ubusa babandi ifobetse ibintu byinshi mu mitima w'abarundi harimwo n'imvugo inyegejemwo ivyamoko abashatse gutembagaza ubutegetsi bari abarundi b'amoko yose abafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza n'abasirikare bava mu moko yose harimwo abahoze mu gisirikare cya kera ex-fabu n'abahoze mu mirwi yafashe ibirwanisho inyuma y'igandagurwa rya president Ndadaye twakwabwira yuko umukuru wabo ni generale Major Godefroy Niyombare yahoze agwana mu muhari CNDD FDD munyuma yavuye ashingwa na Petero Nkurunziza amabanga ahambaye yo kurongora ibiro bikuru by'igisirikare imyaka indwi amugira umuhanuzi adasanzwe wiwe amurungika guserukira u Burundi muri Kenya munyuma amushinga kurongora ibiro bikuru by'igendereza Uretse General Godefroy Niyombare umuntu yo kwibutsa kandi izindi ntwazangabo 13 zifise ipete rya generali zahoze muri CNDD FDD zandikiye Petero Nkurunziza muri munyonyo mwaka 2014 ziyamiriza amabi y'intwaro yiwe Petero Nkurunziza kugira azihoyahoye yabanje kubugoza General Adolphe Nshimirimana na arengiyome bunyoni acatangura gushinga amabanga akomeye no gutera ubwoba bamwe mubanditse urwo rwandiko gutyo aba arabacanishijemwo kuwa 13 rusama mwaka 2015 icegera ca general Niyombare mu gutembagaza ubutegetsi yari general major Cyril Ndayirukiye yahoze mu gisirikare cya kera nawe nyine akaba yarajejwe n'igihugu amabanga akomeye cyane harimo kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi uravye nk'abasirikare bafise ipete rya generali bagiye mu gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 rusama mwaka 2015 benshi nabahoze bagwana muri CNDD FDD haba mu bafunzwe no mu bahunze igihugu kuvuga ngo ni babandi birumvikana ko ari gushikuza kugira ngo bavyure agatima k'amacakubiri abiyamirije ikiringo cha gatatu na abahutu n'abatutsi n'abatwa abashatse guhirika ubutegetsi n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi abahagaritse kudeta n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi kinyoma gikomeye cha kabiri kivuga ngo abanyagihugu barirutse kubashatse gutembagaza ubutegetsi n'ibirenge birasha ivyo jewe nabonye kwa 13 rusama mwaka 2015 bamaze gutangaza ko ubutegetsi busenyutse abanyagihugu bamoko yose bihaye amabarabara barahimbaza nababa muri karitsiye ititabye cyane imyerekano nka Kamenge uwo munsi basintukanye niyonka biruka mu gisagara hagati abanyagatumba ntibatanzwe kuva gatumba n'amaguru baza kwigina mu gisagara cha Bujumbura abantu benshi mu gihugu baraye banywa inzoga biruhutsa mu gihugu cyose nta na hamwe havuzwe imyerekano yo kwiyamiriza General Godefroid Niyombare icatumye abashatse gutembagaza ubutegetsi bananirwa ntabwo ari abanyagihugu babirutse ko ahubwo hanini ni ugucanamo kw'abasirikare boba banageze kutumvikana neza uwurongora igihugu mu mburano ziwe ni kenshi General Cyril Ndayirukiye yasabye ko bozana General Prime Niyongabo na General Ponsier Gaciyubwenge yaremeje ko umugambi bari bawupangiye hamwe icyo kubiruka ko sico na gato ahubwo abasirikare bacanyemwo mwaka w'1993 abanyagihugu bariyamirije itembagaza uwa ry'ubutegetsi bwa President Ndadaye muri 2015 nta munyagihugu yahungutse kuvyiyamiriza canke yatinyutse kuvyiyamiriza kuru nziza Sindadaye ntaho bari bahuriye kuko umwe yavuga agateka kazi na muntu uwundi agenzwa n'iterabwoba kandi ntiyerekwa umwidegembyo w'abanyagihugu iterabwoba n'agatotezo vyagirirwa abanyagihugu berekana neza ko nkuru nziza yarazi ko adashigikiwe n'abanyagihugu arekuye abarundi bakidegembya ukeye yabasanga kandi mwibarabara basaba ko afatwa akishura amaraso y'inzira karengane yasheshwe muri icyo gihe yarabizi niyo mpamvu atemeye abandi kwiyamamaza gukomeza abari kwiyamiriza kumwiyamiriza ndetse n'abandi bari kwiyamamaza gukomeza imigambwe kandi atemera ko habaho amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha makuru byigenga kuri yo mpamvu nkuru nziza yabyiyamirira kure iyaba nkuru nziza yarazi neza ko ashigikiwe ntaba yaraturubitse abarundi inzego ziwe ntiziba zari zijejwe kunyuruza kugandagura kwica rubozo gutera ubwoba gusa ntaba yabuza amaradiyo yigenga gukorera ishesi Burundi inyota y'impinduka iri mu Barundi yaraboneka kandi yarayizi ikinyoma gihambaye kigira gatatu nico gufatanya imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cankuru nziza n'ivyo gutembagaza ubutegetsi imyerekano yakozwe n'abanyagihugu no kuvuga abasivile bamoko yose bo mu mpande zose za politike bo mu madini yose abanyagihugu biyamirije honyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yo kunywanisha abarundi bagiye mu myerekano nta munsi n'umwe bigeze basaba abasirikare ngo batembagaze ubutegetsi ahubwo basaba ko Petero Nkurunziza ko ahagarika ivyo kwitoza ku gahotoro umugambwe wiwe ugatora uwundi azo kwitoza mu kiringo c'umukuru w'igihugu ndetse akagenda neza maze uwutsinze akarongora igihugu abagiye mu myerekano ntibigeze banka amatora yo mwaka 2015 ahubwo basaba ko agenda neza demokarasi igakomera mu Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi nabo n'abasirikare baje bavuga ko ashaka gutabara abanyagihugu mu guhagarika ingene abapolisi bariko barasesa amaraso y'abarundi bariko bakora imyiyerekano uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo. Abatembagaje ubutegetsi ntibigeze bavuga ko babisabwe n'abari mu myiyerekano igihe baja ku maradiyo atandukanye, ntibigeze bavuga ko inama n'imigambi yabo babikoranye n'abanyagihugu abasivile. Gufatanya iyo mirwi ibiri ni ikinyoma cambaye ubusa kijanye no gushaka kwiyeza kwa Petero Nkurunziza ku mabi adasanzwe yari yakoreye Abarundi n'amahano yazaniye igihugu. Niko abanyagihugu bumvise intwaro yariko irabica ihagaritswe bariruhukije, ariko ivyo ntaho bihuriye no gutembagaza ubutegetsi. Kinyoma gihambaye kigira kane nico kurondera kwambika ubwoko ibijanye byose no kwanka ikiringo cha gatatu c'umisi Pierre Nkurunziza. Umuntu wa mbere yandikiye Petero Nkurunziza yiyamiriza umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro yari Leonce Leonidanse Hatungimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Aboba batabizi Leonidanse Hatungimana Nkurunziza kandi ni umwe mu ntwazangabo zari zikomeye mu rugamba rwa FDD. Munyuma inama nshingamateka irongowe na Piyo Ntavyo hanyuma yasabye gutora ibwirizwa shingiro rishasha ryatuma Nkurunziza ashobora kwitoza. Ku batabizi Piyo Ntavyo hanyuma no twababwira yuko yari mu rwego rw'inararibonye rwa SNDD FDD kandi asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Munyuma abasirikare bakuru 13 bafise ipeti rya generali abahoze bagwana muri SNDD FDD bandikiye Petero Nkurunziza biyemeza ikirango cha gatatu bose kandi basangiye ubwoko na Nkurunziza. Nyuma yaho muri nzero mwaka 2015 mashirahamwe yigenga yarandikiye Petero Nkurunziza amenyesha ko niyaramuka yitoje bazosha bahamagara abanyagihugu mu myiyerekano. Nyuma gato umukuru w'igendereza General Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza amwereka ko kwitoza ubwa gatatu bizokwegera amahano igihugu. Nkurunziza yahisemo guca abogoza Niyombare. General Godefroid Niyombare yarasangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Nyuma yaho abategetsi batari bake muri SNDD FDD barandikiye Petero Nkurunziza bamusaba ko kuneza igihugu atokwitoza ubwa gatatu. Benshi baciye babogozwa mu mabanga yabo nibo bitwa ubu abafronderi. Benshi muri abo basangiye ubwoko n'umwisi Pierre Nkurunziza. Inyuma imigambwe ihurikiye muri Muvoma Arusha barahamagaye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza. Indongozi za Muvoma Arusha zarimwo Leonce Ngendakumana yahoze ari umunyamabanga mukuru wa Frodebu mu gihe cha Perezida Melchior Ndadaye yaranarongoye inama nshingamateka. Yohani Minani yahoze muri leta ya Melchior Ndadaye yaranarongoye inama nshingamateka nawe. Juvino Mugwengezo ya abarongoye yahoze arongoye umurwi wa Frondeli n'abandi. Abo bose barimwo abahutu n'abatutsi. Mu nyuma niho imyerekano nyezina yatangura kwa 26 ndamukiza mwaka 2015. Nitwo kwibagira ko imyerekano yasomborokejwe nuko Petero Nkurunziza yari yaraye yatangaje ko azokwitoza akarenga ku manuro zose yahawe n'Abarundi n'Amakongo. Mu nama inararibonye za SNDD FDD bamwe mu ndongozi zikomeye z'igihugu bariyamirije iyo ntumbero yo guta igihugu mu kaga. Aho two kwibutsa bamwe muri izo ndongozi ziyamirije uwo mugambi ugayitse wa Nkurunziza. Abo ni nka generali nka Gervais Rufyikiri cyegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Piyo Ntavyo hanyuma umukuru w'inama nshingamateka Mohamed Rukara umuhuza w'Abarundi na Jerome Ngendakumana yahoze arongoye SNDD FDD. Benshi muri abo basangiye ubwoko na Nkurunziza. Imyerekano yarabaye icese mu mihingo myinshi y'igihugu ku buryo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahavuye bwugara amaradiyo bumaze kubona ko igihugu cyose kigira cyinjire mu myiyerekano. Uyu munsi babesha ngo yiyamirijwe na makaratsiye ane yo mu gisagara ca Bujumbura bakanuma Buterere Kinama Kanyosha Bwiza Buyenzi kandi hose haranafiriye abantu amakomine ya Bujumbura Rirare bivugwa baranyuruza abari barongoye imyirekano ariko ntibigera bavuga ko habayeho imyirekano kwikete ryo gutanga imihoho Gerveru Vyikiri yaramenyesheje ko imyirekano yabaye mu makomine arenga 60 naho itakomeye hose co kimwe kibazo co kubaza cari kubazwa nkuru nziza ni kimwe mbega niwe muhutu wenyine yashobora kwitoza muri CNDD FDD Evariste Ndayishimiye soho yari muri 2015 mu byukuri hako igihugu cinjira mu mahano ni kubera iki Evariste Ndayishimiye icyo gihe canke n'izindi ndyamunyu za CNDD FDD ngo ziti bataziretse ngo zitoze icyo gihe abo basangiye ubwoko bari benshi abagwanye kumbure bakanamurusha bari benshi niki cyatuma atawundi yari kwitoza maze demokarasi ikabandanya mwituze n'ubufatanye bw'abarundi bwamye yamavuga ngo ingorane zatewe n'abakoloni yotubwira umukoloni yamutumye kwitoza ubwa gatatu nubwo atakiriho aho nyoye ibwirizwa shingiro kumva ibwirizwa shingiro ryamurekurira kwitoza niki cyari cyamutumye kurondera kurihindura mu byukuri mbegaho yaguma besha abo yita ababandi yoba arusha ubuhutu Gervasi Rufyikiri pio ntavyo hanyuma Ronidas atunga imana Onesime Nduwimana Lieutenant General Guillaume Nabindika General Major Godefroid Niyombare General Major Jerome Ntiranyibagira General Major Juvenal Niyongeko General Prime Ngowe n'ubusa General Rodrigue Bunyoni murumuna wa General Guillaume Bunyoni General Zenone Ndabaneze General Ronida Ronaldi Ngenda ku mana n'abandi batari bake bahoze basangiye urugamba muri CNDD FDD bahagarutse bakiyamiriza ikiringo cyasenyuye abarundi kuri nziza yahitamwo kumira ku butegetsi abanje gusesa amaraso y'abarundi inyuma y'ibinyoma byose by'ubutegetsi Godefroid Niyombare ifoto yiwe na Sirire nayikengurukiye zizama zibutsa ko abahutu n'abatutsi barengeye indyane za kera ukwiyamiriza ikiringo nsesa maraso sha nkuru nziza ikinyoma gifise iminsi ariko kizosendwa ivyo ngivyo ni vyabaye muri kahise ariko no muri ubu butegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye yashigiwe n'umisi Pierre nkuru nziza haragaragaramo indyane zirashobora gutuma abarundi bongera gusubira mu kaga gakomeye ako banyuzemo ku ntware w'umisi Pierre nkuru nziza bivanye nuko abavuga yuko bari mu iragi ry'umisi Pierre nkuru nziza babashaka kubandanya intwaro y'igitugu kya prezida umisi nkuru nziza abo ngabo nyine bakabahurikiye urunani rushaka kwikura ko prezida Evariste Ndayishimiye binyuze mu kumutera ku deta ndetse no kumushiraho binyoma bihambaye ona prezida Evariste Ndayishimiye yoba yaratahuye bimwe na bimwe akaba yaratanguye kuvuga yuko Burundi bugoye gutwarwa kuko burimwo indyarya zikomeye cyane ibibore mu mutwe ndetse n'abandi babiyumvira ikibi ku banyagihugu ndetse n'igihugu muri rusange banywanyi bacu kananga duce dusozera arageze ko yari karagaruka ko cyane mbibutsa yuko n'andi makuru menshi turi kubategura turi buze kubashikiriza mu kandi kanya karibuze byiza kuri mwese nibyo ndabipfurije.